gone.
Sasho futhi mina sesibona isisho somntu kaMasikandi uSigwebo Sentambo ubukeka iaddress lo baba lona. Lo baba lona dekhulumela abasebenzi abaqashwe enkampani kaKhuzani kodwa sebediliziwe. Sebengise namsebenzi lo baba dekhulumela abasebenzi esho lapha naseKhuzani mfana kithi phumela ubhala sikhulume sikahle kahle. Lapho mama abadala bangaka uthi umsebenzi bazothatha apho umuntu axosha. Na, but asingandi kakhulu ngamagama sentithethi video sigwebo bese ngidida ne-link yale nkulumo. Yalo baba kulabade bengayibonanga ividiyo baba ngizoyishare lapha no comment section kwi comment yokuqala. Mase sitshela ku comment section sikuthina ukuphala kwakho, moqhasanisele inkulumo yenzo sigwebo manje nale nkulumo adenzo baba nale situation yabantu baxoshwe ukuthina ukuphala kwakho. Kana inkulumo ka sigwebo.
Cha. Umntaka bingelele lapha. Angiyena lo khonzo kwenza ama video kodwa ngitshena ngiyenze le ngoba ngibona ngathi izinto ziyonakala. Mama ngena kumuntu olungisizinto. Kule le video enzwe lo baba lo ofaka isikipa se-MK. Lona okhuluma ngabasebenzi bakaKhuzani. Uyayichaza ngento yakhe ayikhulumayo. Bafowethu, noma wena baba into engayisho kwena. Ike niphume ebaculini bafowethu. Wena baba nje phuma nje kuKhuzani, phumana ebaculini bafowethu. Abaculi bayazama kanzima. Abaculi bayazama kanzima. Ukhuzani ubhala umncane kana. Nakimi mncane. So ke asingabulala imizamo yomfana ezama. Mawukuthi yena uKhuzani unenkinga nabasebenzi bakhe. Lokho kuyekele uKhuzani nabasebenzi bakhe ngoba awubazi baqashana kanjani. Ungathi noma nakho uthola isikipa se-MK bese uzokhuluma ngendaba zabasebenzi bakaKhuzani okusho wena ukuthi baneminyaka besebenza noKhuzani. MK nje manje. So ke musa babukuthi ngoba nakho uthola isikipa se-MK bese ufuna manje ukuthi abaculi begcine bezonde MK uyabo phuma nje ndabona kaKhuzani unange indaba zakhe ikhansela leli lendawo eliqasha abantu bendawo li right wona umsebenzi wekhansela lo li right maliqasha abantu bendawo ngoba vele lisebenzela bona ibona futhi abalivotele so nje bafuna umsane ukuthatha abaculi manje nimenze ngathi ba mantombazane nikhulume noma yini manje kubaculi. Angazi uzushiyela namba yakho ukuthi uKhuzani akakufonele ubani wena manje. Ubani? Mina ngikade ngifonele namba kangangena. Eyami noma ngayicela kunombani ukuthi ufune inamba yesigwebo.